Masijonge lo mbuzo ke ba uthwani ke namhlanje uthini ke f of x wethu f of x wethu lingana no x mahlulhlule nge square root sika x squared usidibanise nobani no 1 ngoku ke sifuna ukwazi ba ilimit yethu izoba ngubani xa u x esondela kubani ilimit ka f of x xa u x esiya kwelinani likhulu kakhulu kuthiwa ngu infinite ukanti u f of x wethu ilimit yakhe izoba ngubani xa u x esiya kwelinani likhulu kwelicala litheni li minus ngoku ke into esathi siyenze sathi sijonge into yobana le nto ingasezantsi ilingana nobani xa u x eba linani elikhulu kakhulu umzekelo xa engu 1 million ndiyathanda ukwenza umzekelo ngo 1 million siyaqaphela into yobana xa ubeka 1 million endaweni ka x u 1 akazuba yonto akho nto izobonakala kuye akazukwenza amahluko xa udibanisa kuye ngoko ke u x squared uyamogquma ubani u 1 ngoku ke ngasentla sino x ngoku ke ngasezantsi singathi siyithini loo nto siyibeke ngoba ngubani ngu-x squared kuba kaloku xa usiya kwamanani amakhulu kakhulu u-x squared uzawuthini uzawulogquma ubani u-1 kuba kaloku u-1 akazuba yinto kubani ku-x squared okanye umzekelo xa uno-1 million squared kuba kaloku xa usiya emananini amakhulu ngoku ke loo nto ungayibeka uthi ingubani ungathi ingu-x umahlulahlule ngobani nge-square root sikabani sika-x squared ngoku ke u-1 simbonile ukuba usukile kuba kaloku sinamanani u-x squared wethu ulinani elikhulu kakhulu kuno-x ngoku ke le nto ungaphinde uyibhale ngolunye uhlobo kuba kaloku siyayazi uba i-square root sika-x squared sizoba ngubani sizoba into e-positive kuba kaloku ayikho into engu-minus ezoba phantsi kwe-square root uyazi ke into yobana xa une-square root uphinde ube no-squared loo nto uzawuthi ube nobani iza kunika u-x le nto ke ndibeke intoni izibiyeli ku-x ithethe into yokubana u-x uzoba positive ngoku ke loo nto sayenza kubani ku-x xa isiya ku-infinity naku-x xa isiya ku-minus infinity ngoku ke siyayazi ke into yokubana xa esiya ku-infinity okanye siya kula manani amakhulu kweli cala linjani li-plus izoba yilimit ka-f of x xa u-x esiya kwinani elikhulu kakhulu kweli cala lingaphi linjani li-positive i-function yethu ngoku ingu-x uyohlulahlule nge-absolute value kabani ka-x i-absolute value ke ithetha into yobana u-x nakanjani kufuneka e-positive ngoku ke siyaqaphela into yobana sizofumana u-1 ukanti xa isuka kweli cala litheni li-minus sizoba nantoni sizoba nelimit ka-x umahlulahlule ngantoni nge-absolute value ka-x xa u-x ezoba mkhulu kweli cala linjani usuka kweli cala lingasezantsi li-minus ngoku ke le nto siyaqaphela into yokubana ngasentla sizobeka ubani u-minus infinity kanti apha ngasezantsi sitshile into yokubana i-absolute value ithetha into yokubana eli nani elingaphakathi noba linganegative okanye libe minus kodwa ke funeke wenze ntoni wena ulibeke libe positive ngoku ke xa uno-minus x uphinde ube no-plus ngasentla ngasezantsi iza kunika intoni u-minus 1 loo nto sathi sifumane u-minus 1 ngoku ke siqaphela into ke ubana kwenzeka ntoni apha kwenye xa sisuka kweli cala li-positive okanye li-plus sifumana u-plus 1 ukanti xa sisuka kula macala angapha a-negative sisiya kumacala a-negative kakhulu sifumana u-minus ngoku ke singayibonisa kwintoni loo nto singayibonisa nangegraf uba iyinyani kangakanani le nto siyifumene apha ezi ziphumo zethu sinazo uzawuthi uqapheleke into yoba ezi zinto zibizwa ngoba ziintoni zii-horizontal asymptotes okanye alamanani igraf yethu ingathini ihamba ecaleni kwayo ingathini inganqumliyo kuyo ukanti eyokuqala i-horizontal asymptote yethu ingubani ingu-1 ingu-plus 1 ukanti enye ingu-minus 1 masithi sizibeke ke apha zombini ezintoni ezi asymptote zethu kulapho igraf yethu ithini ihamba ecakwa khona kodwa ayide ithini inqumle sino-plus 1 sino-minus 1 masijonge ukuba le function yethu ime ngoluphi na uhlobo ihamba ngoluphi na uhlobo sino f of u0 uzoba ngubani sizoba no 0 uma hlulahlule nge square root sika 0 umdibanise no 1, loo nto iza kunika bani? Iza kunika u 0. Ngoku ke saqaphela uba le graph yethu izonqumla phi? Izonqumla pha ku 0. Ngoku ke siyayazi ke into yobana xa u x esiya kubani, esiya kumanani amakhulu, le nto kuthiwa ngu-positive infinity, ifunction yethu isondela kubani? Ku-1, kuba kaloku loo nto besiyibonisile apha ngasentla. Nantso ke le nto sizathi siyijonge ke ngokuba igraf yethu ime ngoluphi na uhlobo. Xa u-x esondela esiya ngoba mkhulu kakhulu, igraf yethu izathi isondele kubani? Ku-1. Masiyenze ke le nto, izobukeka ngolu hlobo. Nantsi ke le nto besisithi yintoni i-horizontal asymptote, okanye kulapho igraf yethu izohamba ecaleni kwakhona, ayizude ithini? Inqumlo. Uyayibona ke nawe igraf yethu uba iyahamba into engenasiphelo, kuba kaloku isinike ntoni? Xa usiya kumanani amaninzi amakhulu kakhulu, isondela ku-1, kuba kaloku nangiya u-1 uyambona ngasentla nangasezantsi. Ubani ke ngoku le nto? U-y wethu lingana no-f of x. Ngoku ke ungayijonga loo nto naxa uyifaka kwi-calculator, ujonge uba iza kunikana ezi ziphumo sizifumeneyo, kuba kaloku xa usondela ngokusiya ngokuya kumanani amakhulu uya ku-1 nangapha xa usuka ngasentla naxa usuka ngasezantsi. Ngoku ke uyayazi ke loo nto into yokubana kule function yethu into efanele uba uyijonge, funeka ujonge u-x uba wonyuswe ngubani. Ngoku ke ukujonga kwakho u-x uba wonyuswe ngubani, ujonge la manani asecaleni kwakhe lo term. Ngoku ke uqaphele into yobana u-1 wasuka kuba etheni emncinane. Ndiyabulela, sizathi sidibane kumzekelo olandelayo.